ogsoonow inaan ku jecelahay. And I love you more than my life. And xibbak ya xabiibi na ku beendhaa miimisaana waw jeedada caashaqayga.